ntombi yami embi bana mathayikhu lo mkuba wakho kubiza ngentip chef bachisi
Thank you.
makoto.